Hey, bekushisa emendweni kube isibhakela kube isiqathulo akukho nje mina la ngisizakala khona njengomama ngiyahlukumezeka nje emhlabeni angazi ukuthi ngonani uNkulunkulu
ugogo namuhla singamsiza ngani.
Ndabuka eDumestini, ngizalelwe khona, ngakhulela khona. Konke kwami ngakhulela le, ngizela vele sengimdala. Uliwa eDumestini, ngabona ukuthi okunkotho ngizela. Ngafikela ngahlala eOkmoro, bangithutha, ngeza la ngaze ngazothola isitende la. Ngokukhula kwami, ngikhule kahle eSpreyti, ngahamba ngayofunda isikolo bangithatha ngahamba ngayobheka eMpumalanga ngiqalela ngayofunda lena ngafika lena ngafunda ngahluleka ngokuthi anginayo impilo yokusekwa ngabazali anginabo abazali umama wami ngiyamkhumbula nginomsombuluko washona ngisemncane ubaba besathethe omnye umama vele sangasinaki ngaze ngayekela esikolweni lo mama bengishaya uDadumash angihlupha angihlukumeza azasho ukuthi manje ngifundela kuyogana ubaba kasiyekelisa isikolo wasiyekelisa vele ngaphinde futhi ngabuya la ngakwazi ukufuna umsebenzi emakhishini ngasebenza ngiqale sengikhulile kodwa bengingakakhulu ngoba bengigitsheliswa esitulweni emsebenzini wabelungu mangigeza izitsha ngiyakholwa lapho benginabo 16 so inhloso yami bengifisa ukuthi ngikhule ngizophuma ekuhluphekeni ngikwazi ukusebenza ngikhulisele abantwana abancane laba bakithi nangempela ngabakhulisa ngangenza ukuthi umzamo wami wonke ngizame ukuthi mabadle bambathe umama wami ngambona kancane ukuthi abefana nami bonke bakithi bamhlophe mina yimi engifuza umama makusakhona umama bengiphila kamnandi noma abesebenza nami emakhishini kodwa bengiphila kamnandi umama bengiphatha kahle nabelungu bakhona lapho kube bengithanda abantwana bakithi bayi-3 mantombazana odwa kusho ukuthi mina bengumhle kakhulu bengingafuni futhi ukukhulunyiswa ngumfana ngoba bengumhle kakhulu bengivele ngimbuke nje ngithi lona uyadlala lona ngiyokhetha othandwa inhliziyo yami. Angeke ngifane ngowele nje. Bengimiswa ngabelungu emgwaceni bangibuza ukuthi ngiphumaphi, ngiwakuphi. Lo baba wakama wangibona ngivakashe PTTV. Wabuza ukuthi le ntombi lena yakuphi. Bathi yala eJozi, eGymnastics. Weza-ke emthakhulumisana, saze sazwana. Wangithatha futhi ngabuya la aloku wangibhalela wangithatha kubelungu sayoshada kuphi e-Emelo la azalwa khona yena ngashada ngabo 76 ngashada sabusiswa ngengane ezi-2 umfana nentombazana lapho kulezo nkathi beyisangithanda. Hey, bekushisa emendweni. Kodwa-ke ngacinisela ngithi manje angifuni ukutshela ubaba wami ukuthi ngiyahlupheka. Ngingafuni nabakithi ukuthi bazi. Indoda yami beyingixaka mina uma iholile ithi imali ngeke ngiyithole iye lapho kudanswa khona isitweka iyonika labo. Angazi ukuthi iyonika bobani khona lapho. Ngimkhuza ngithi mna uma sekhe umuzi angeke kulunge ukuthi wena uhamba amajayifi. Angafuni ukungilalela. Kube isibhakela, kube isiqathulo. Kodwa ngingafuni ukuyokhuluma ekhaya kithi ukuthi ngiyahlukumezeka. Ngabona ukuthi okungcono ngihlukane naye. Ngathi izandla kayiboli ngizobakhulisa abantu abami nangempela ngabakhulisa. Iy'ngane zami bezing-5 kwafa yonke i-4 sele oyi-1 umntwana. Uyagula ula ePitori. Every inyanga mayiphela ngithi ngathola imali bese ngiyahamba ngePitori. Ngimikisela kushuthi epitol bayabambeza ngimixela nje kwangaphakathi kokqoka nokugqobisa gonke ngiyakumikisa nokudla ngiyakumikisa ngoba kunelanga ukuthi abavakashi bayavunyelwa ukuthi bangene bamixela abantu ababukuhle.
Gogo Anayende has experienced the worst in life. Of the four children she lost, one daughter was allegedly murdered and buried by a boyfriend without her consent. However, this was only the beginning of her troubles. Matters only took a turn for the worst.
Nangasuka la ngiyobona uAunty PTT. Okay, sakibela masibuya, safika eMelo Mine sesiza ngaphe goli. Ngabona imoto iphuma emgwaqweni. Mayiphuma emgwaqweni ngezwe kushaya ishaya matshi. Shaya matshi imoto, yashaya matshi imoto, yashaya matshi imoto. Ngagcina ukuthi maphela khona lapho, ngaphaphama esibhedlele eMelo. Bese ngilele ngabona ngakusasa ukuthi hawu nguphi kani la bade wena ufike ufile la ugubude ngemoto. Bodokotela kwabanzima ukuthi ngishishe ngiphume esibhedlela ngoba ngigqwele amabhodlela wonke umzimba. Esibhedlela ngahlala i-one years, ngaphuma ngo-December. Bebeloku bathi angihlale khona igazi lizocoyeba babone ukuthi la mabhodlela anjani. Awaphumanga onke la inhloko ugqwele amabhodlela. Wonke umzimba wami namanje unamabhodlela. Into engikhubazayo sengize ngine-high blood.
Following a year in hospital, Gogo Yende was finally discharged to continue the healing process from home. However, the accident had rendered her unfit to ever go back to work.
Kushutwa yena wafika la angithola endleleni uRafariere wafike wangibhalisa wangilanda ngemoto la saya eJozi. Afika eJozi wafike lapho ulapha bengabona khona ukuthi ngilimele. Kwathiwa mina ngeke ngiyithole imali. Ngathi kani mina yimi engashayisa imoto na? Uma nithi imali kuthiwa mina ngeke ngiyithole ngaye ePitori ngayobuza. Bathi wena uthole imali ngeke uyithole. Ngathi ngingani na? Noma ngihlale kakhulu esibhedlela. Bathi manje na hayi ispensis sakho besisikhulu bowulimele kakhulu ngoba wena unqamuke nespanakhotho ney'nyawo ezinqamukile. And then in mabhodlela agcwele enhloko. Bona bawunqamula umholo wami.
Umama igrant lakhe lelamiswa ngenxa yokuthi udokotela esitshela ukuthi umama usanawo amandla imoto engasebenza.
Akukho nje mina la ngisizakala khona njengomama. Ngiyahlukumezeka nje emhlabeni angazi ukuthi ngonani uNkulunkulu.
Declared unfit to work by the doctors, Gogo Yende needed all the financial support she could acquire. Things began to go uphill, starting with the road accident fund refusing to pay her claim, but more bad news was still to follow.
Wangitshela lona yebo lona wase elokhu egrandini wathi manje imali yakho seyiphelile ngathi iphele kanjani wathi bathi ngqono ngathi ngqono kunamabhodlela wonke umzimba kanjani. Wathi manje imali yakho kusho amaphepha kusho mina. Ngathi oh. Wathi udokotela ngeke ngivuselela ngeke ngenze lutho ngiyohola till to die. Bona bawunqamula umholo wami. Manje mntanami kunzima. Ngithatha le mali yama-room lawa. Ngikwazi ukuthi ngithenga ukudla. Ngikwazi futhi ukuthi ngiyohlola lo mntwana esibhedlela. Ngikwazi futhi ukuthi ngibhadala ama-society okuthi manje na. And then uma kube khona oshonayo bakwazi ukuthi bangilekelele. Tanami mina sengihlulekile njengaloku nerenda ngisalibhadali sengiyinto nje nangani ngoba phela akukho imali engisizayo. Ayikho. Ayikho imali engisizayo. Ngoba yonke le mali le iphelela ukudla, ngithengele ukudla. Uma ngithenga ukudla ngiyohlula lo mntwana ePitori. Mina ngiyacela ukuthi mabangibuyisele ngihole ngizokwazi ukuyiphilisa okungangisiza nje ngoba ukusebenza vele ngeke ngisasebenze vele ngiphelela isingiphelela isi ingane engibhekane nazo manje nazi zi3 uyimi ubaba la endlini mangaka subumi akushiyo nala ifriji noma ningavula kho kudla kho mpupho akho lutho ngiphila ngonqamnqamo yabona kwayona le mali lena bangibhadala yona labachasha ineli le ifiso zami engifisayo mina ngiyahlukumezeka nje emhlabeni angazi ukuthi ngonani uNkulunkulu ngoba phela nomholo uvaliwe konke akukho nje mina la ngisizakala khona njengomama nje ukuthi cha namhla mina nginanako akukho ngicela ukubuza kini ukuthi yini okungangisiza ngoba nemali lena yokulimala ngizange ngayithola konke ngikukho mina ngikutholayo
Gogo Yende is to survive. She's unable to sustain a healthy lifestyle demanded by her suffering from a string of chronic illnesses. Amidst her troubles, a neighbor invited her to join a support group with other old women in her area. This place offers her a bit of happiness and hope.
Sola ka ke nna Maria Pau. Ke dula mo Ivory Park. Le batho ba holo re a jima. Rena green tea ra jima. A hona ntho le metsi a warm. Ha re fetja ra yo checka di sukiri. Hona le bo sister ba di clinic ba tla mba tlo re checka mo di sukiri le di high blood. Ba kra tshe di mo di thewile. Ba 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 sa thola re nna le na fase ra mo encourage hore wena mo o ila hle mo enwa metsi. Me ana o tlile le mme mamkhize.
Muyo wangdonsa wathi hey ugula kakhulu wena sambe ngathi tiye iphothe ejimini ngathi kuzoba ngqono na wathi kuzaba ngqono kuzokwehla konke lokho okukuphethe ngathi hayi uyangikhohlisa mamkhisi wathi asambe phela uzakubona nami sengibonile sengqono sengiya bengihlatshwa mapeni yonke la mabhodlela angihlaba yonke indawo ngingakwazi ukwenza lutho
riyapiya everyday riyabafita ka divech ene ri ba ruta le hore nama ha ya loka for me maphelo a bona
lapha mina sengine 4 months ngila igym kudala yaqala neda ngazi ukuthi nini kodwa kudala yaqala lokungizwa ukuthi kuyajinywa kuyajinywa ngilesikhathi mina ngisafodobele ngingakwazi ukwenza lutho
babambana le mathata kama haying abona so hence ba inwa tie ka mola hore ba ntse ba ja dijo ba ntse ba jima re ya share le nka tla bana ba ngkwati second tlo ha o fihla mo o share tisala ka ara amkhukhumo rinte ha o tsamae mo tsamae o fodide
siya exerciser
libhlungu kolo lambu
although Gogo Yende has found some joy at the support group Gogo Yende is unable to cope financially seeing that she doesn't qualify for old age pension yet The rent money she receives from her backyard rooms and the grant for the youngest of her grandchildren barely covers her household needs. She feels desolate and betrayed by the system.
Ngizwa ubhlungu kwasendlini angidli anginalutho angazi ukuthi ngenze njani futhi ntambama ngihambe ngicela ngizokwazi ukuthi ngithole ukudla. Grant bayivalile ne-30 part mina angizange ngiyithole ngazi ukuthi ngenze njani uNkulunkulu ukuthi ungishaye ngasiphi sishaye
manje azazi ukuthi ngenze njani bathi ngidla ama-flute ngizawathatha up nokudla endlini akukho
Our team arranged a meeting for Gogo Yende with Sasa to plead her case and to understand why her grant was stopped despite her condition.
Gogo namuhla
Udokotela wakho akuyena othatha isinqumo. Isinqumo sithathwa abakwaSASSA. Iba ngasayifumani uhla uqhamela rights esesibusanire ke appeal. Gogo manje sikhuluma kancane ngemiphumela yesicelo sakho.
It's been 2 weeks since Gogo Yende visited SASSA offices and she has successfully collated all required documents to revisit her case. We then took her back to see how best she can be assisted to resolve the case.
Sawona ma.
Sanibona.
Ninjani?
Sikho.
Hayi sithilile nathi.
Hayi nami ngiyaphila ngahamba kahle. Nine nasala njani?
Ngathi sasala kahle.
Hayi nami ngiyabona.
Ngathi sisihlala.
Eh okay.
Ingabe uhambe kanjani? Ngathi uyakhumbula ukugcinana kwethu mami yende bengicela ukuthi uyobona udokotela wakho
ezibhedlela
eThembisa.
Yebo ngaya ngambona udokotela wangifaka ku X-ray.
Wawenza X-ray.
Yebo washo ukuthi isipana khotho sama mathambo aphambana.
No nokulungile uma ngabe umama ebone udokotela.
Yeah.
Cha, kulungile yona into besicela leyo
ngoba
khona iform besikunikeze lona ukuthi udokotela aligcwalise asichazele thina abakwaSASSA ukuthi inkinga ngomama yini, kungani umama angaphilanga kahle. Umlando kamama soloko ngosuku lokuqala umama ebonana nodokotela kwenzekani kuzokufika namuhla. So yonke lo mniningwane besicela kudokotela.
Siyathemba
ukunikezela.
Ngimnikezile udokotela.
Okay. Masibone, masibone.
Ngimnikezile. Nanka.
Okay cha ngiyabona cishe ngathi aphelele ma
cishe
ngathi aphelele
ngiyabonga ngiyabonga nami
uthi okuzokwenzeka manje
uthi
sizothatha umama
yebo
simuse kudokotela kaSASSA
usubu
no dokotela wesibili udokotela wakho lo mboni eThembisa
esibhedlela
akuyena othatha isinqumo
yebo
nalo dokotela kaSASSA akuyena
othatha isinqumo
uyenza iphaka bo dokotela benza iphakamiso nje isinqumo sithathwa abakwaSASSA kodwa masithemba ukujonke kuhamba kahle
bengisichaza nje ubona konke nje mina
masithemba ukujonke kuhamba kahle
mhlambe ngalunga konke
yeah ugogo makahamba la
yebo
uzohamba eseyazi ukuthi isinqumo
yini
ukunye futhi bengikhuluma nogogo ngakho ukuthi ugogo is kelo sakhe sesinesikhathi angasifaki
yebo
so ngaloko sazama ukuthi simfake afake sinye isicelo si food parcel So isicelo sakho se food parcel.
Yebo.
Cha, sihambe kahle.
Sihambe kahle. Ngiyabonga.
Kodwa into esisayimele sisalinde wona kubuya ku supplier wethu salinde ukuthi bawa deliver.
Okay.
Ngathi uma ufika nje as ugogo angeka sasiseza sizo.
Angeke ngiseza.
Uzwa letha kwakho ngoba sinedilesi lakho.
Uzwa
letha kwakho.
Okay, mntanami ngiyabonga kanjalo.
Enye into okugcina gogo, ugogo abengichazela ukuthi uhlala nengane intandane ezimbili.
Hey,
bengicela ukuthi ugogo enze isicelo si child support grant.
Ngabe
ugogo sakhumbula?
Ya, cha ngeke ngikhohlwe mntanami.
Ukhoza, child support grant izokusiza ngoba nayo izogcwalisa.
Yeah.
Izogcwalisa kuleli grant ugogo mhlasimba bazokuthola la kuthini.
Yeah.
Sizokwenza manje ukuthi sithathe ugogo simise kudokotela ke ayibona udokotela.
Dokotela wakasasa.
Ya, ugogo angangilinda kancane
ngikhombisa
indlela.
Alright. Okay. Ngiyabonga mntanami.
Ubuwa le dingakatsasasa na jwale. Itla re ha qeta mo he o tla be atla le dipampiri tsa ngaka a tlo di farona hape mona ba sasa me rona ke rona re tla nka nqeto ka kopo ya hae. E banga sa ifumane ho ya ka ho lekolwa ke ngaka o tla tlameha hore a etse se re se butsang re ke appeal. Appeal ena o etsa to the highest authority, visa minister of social development, Mmeba Thabile Dlamini. Mme basebetsi mmoho le rona ba o thusa re o etsa appeal eo, ba o ngolla, ba o interviewa, o be fa mabaka hobaneng o sa ithabela qeto ya bona. Ha eba wa atleha kajeno ya kgwedi e tlang o tla ba o tla kgona go amogela, e le gore wa atleha kajeno kgwedi e tlang a re senye nako. Gogo, manje sikhuluma kancane ngemiphumela yesicelo sakho. Isicelo sakho sihambe kahle, uzoyihola le mali ukusuka ngenyanga ezayo. I-disability grant yakho njengoba ngichazile yesikhashana izofuna ukuthi uyivuselele ngo-December 2018 ngonyaka ozayo. Ngoba ngesinye isikhathi umuntu usimnikeze i-temporary disability.
Yebo.
Njengoba makathatha i-treatment uyakhona ukuthi impilo yakhe ibe ngcono. Ingakho sikunikeze yona i-temporary disability grant.
Yebo.
Uma ngabe kukhona okufanele ukuthi sikwenze mhlawumbe izinto zishintsha,
sizomaze
sugogo asebenzisa lona leli deal esigogo asinikeze lona.
Okay.
Yabona gogo.
Ngiyabonga.
Gogo, okunye futhi ukuthi ungakhohlwa i-food parcel yakho bazoyiletha kuyo le nyanga le.
Okay.
Kahle.
Nani nisale noNkulunkulu. Nathi siphume noNkulunkulu.
Awuzweke gogo.
Ngiyabonga.
Gogo angaphuma khona la ubheke la phansi.
Isasa yasemidrini basimo bangimukelile. Ngathola ukujabula ukuthi nami sengizofana nabanye abantu. Akekho umuntu adanginaka kulo mhlaba. Ngihlupheka, ngifelwe abantwana, konke lokho ngishaywe ma-high blood. Akekho adanginaka, kodwa nene ningiphuthile, ngiyajabula, ngithola ukujabula. Bengeke bangibona bamafuphesela kube mina nizanga kimi nathatha ubuhlungu engibuzwayo nahamba nami nayaleni. Ngiyabonga abantu abami, nisize nabayi abasekudeni nami nabaseduzane.